E te pukeirangi tapu ka tāre hue mihi ana ki te whenua tangi ana ki ngā tāngata. I hirahira tēnei kāinga naurunga i tana ātaahua. He tino waimari a mātou ngā uri o te kāinga nei. I mei ngā koia tēnei hei kāinga noho mō tō mātou hapū.
E rangi tapu tū tōnu, tū tōnu, tū tōnu.
Ia kokona, ia hiwi, ia maunga, ia toka kei te moana, he kōrero, he kaupapa ki reira. No reira, koina te mea whakahirahira mai ki au mō Matapouri.
He wāhi tēnei, he tōminahia mai ana, he te ao katoa, ngā runga i te ātaahua o te ākau, ngā onepu o Matapouri me ngā wai.
Local iwi issued a rāhui or ban stopping members of the public using the pools over the weekend, but the Department of Conservation has made it official.
Engari ko tana ātaahuatanga hoki, pea tōna mate.
People are leaving their rubbish as they go along. Somebody carted a couch up to the top there at one point.
Nā te mea, ka tino hiehia mai ngā tāngata katoa ki haere mai ki kone.
Whānau tū mai te tōkia haumi e. Uie, i tā e ki e.
O ngā pepeha mo te iwi nei, he mea ana, ka tangi atu ka iaia ki te moana, ko Ngātiwai kei te moana e haere ana, ka tangi atu ka iaia ki te tuawhenua, ko Ngātiwai kei te tuawhenua e haere ana. Nā reira, te kāinga nei o Matapouri, o tira tēnei hapū, te whānau arangi whakaahu, puta ki te iwi nei o Ngātiwai, ko tahi nei anō. Hino ko Matapouri, te kāinga noho o te hapū e karangahia nei ko te whānau arangi whakaahu. He hapū tēnei no te iwi o Ngātiwai. He nui ana pānga me ana honunga, ana herenga, ki etahi whenua a hurinoa. Engari ko Matapouri tonu, te kāinga matua. Tēnei kāinga hoki, he kāinga kua nohia, e mātou mai anō. Ko mātou tātainga whakapapa, kā hoki ki te tupuna nui o Ngātiwai, ara kia manaia i ahu mai Hawaiki. A manaia reina he uri whakaheke e ai ki ngā kōrero, heke mai a Maui mua, koia i hono. I pakari ai te honunga, te herenga o te iwi nei o Ngātiwai ki te moana. Ehia nei ngā whakamāramatanga kua rongo a hau mo te ingoa nei, ko te tahi o ngā whakamāramatanga. I ahu mai te haerenga mai o te waka o Mataatua, i raro i āpuhi, i āia, i wehe mai i te takiwā ki whakatāne, ka ahu pēnei mai. I roto i aua kōrero, ka whakamārama i te tapanga o ngā ingoa ki ngā wāhi huri i te ākau nei. A wehe rua, ngā tāngata i runga i te waka, ko etahi haere i runga i te whenua hei rapu kai, hei rapu wai. Ko puhi ūtanu ki te waka, ana ko etahi haere i runga i te whenua. Ko te kaiharahi i te hunga i haere i runga i te whenua, e ai ki o mātou tupuna, tāna ingoa ko tāne atua.
I te haere ngā mai o te waka o Mātātua ki konei, ka tū te waka, ka tohua a puhi ngā tāngata i runga i te waka kia ngunguru i te waitai, i reira ka hua te ingoa nei ngunguru, ka tahi ka wehe ruatia ngā tāngata i runga i te waka, a puhi ka utanu ki te waka ka haere mai ki runga i ngā wai, ki roto tutu kākā nei, anako te kai kōkiri, te kai arahi, i te tira i haere i runga i te whenua, ko tāne tana ingoa, tāne atua. Ka whakaretireti, ka whakairi rātau i ngā tutu, hei hopu e whakaretireti i ngā kāka, ki runga i ngā peka o ngā rākau. Nā koia i tapai nei te wāhine ko tutu kāka. Ka tahia tāne ka kake mai ki runga ki te hiwi nei. Ka pā te moke moke i te tirohanga atu ki tawhiti, ngā rā ki tana tini i whakarerea, ki whakatāne. Ai ai ki ngā kōrero, ka hakatangi e i tana rehu kōauau, i runga i te whakaaro, mā te orotangi o tana rehu e kawe i tana aroha ki tana tini, i mahu e maira. Ko te rehu o tāne tēnei maunga, he maunga tēnei no te hapu o Ngāti Taka. Ka kake anō rātou ki runga i te waka o Mātātua, ka haere pēnei mai. Te unga mai ki konei ko a Pouri, ana i reira ka puta te ingoa nei Matapouri, e ai ki tēnei o ngā kōrero. Aha ko aha te ingoa, he mahanga whakamāramatanga. Tēnā ingoa, tēnā ingoa, he nui ngā whakamāramatanga. Koeira te hirahiratanga o tēnei mea te ingoa, te tapa ingoa, te hakahuahua ingoa, kia ngai tātou. Nā te mea, i nā whakapuare koe i ngā kōrero mo te ingoa, nā ka tūpono atu koe ki ngā tātai whakapapa, te pūrākau, te aha, te aha, te aha, he pērā hoki mo te ingoa nei o Matapouri. Ki ai te kōrero, ko ngā mana me ngā tapu o Ngātiwai no te moana, no ngā taniwha o te moana me o rātou manawa. E piki taku manu, e topa taku manu. I te taha o te wainu, i te taha o te wairoa, kua tū te rupe rupe ki tai. Ka haka kiki, ka haka kaka. Tērā ia taku manu, ka topa ki te rangi. Tērā ia taku manu, ka haro i te rangi.
Taku ingoa ko Aperehama, kerepeti e ruat, he maha aku hononga me aku herenga. Ngāri ko Matapouri taku kāinga matua, he uri a hau no ngā iwi o Ngātiwai, me Ngāti Kahungunu, ngāri a rātu anu aku pānga, aku hononga me aku herenga. Ko taku hapu matua, ko te whānau arangi whakāhu, nā he hapu no Ngātiwai, ko Matapouri. Tō mātou papakāinga, tō mātou tūranga waiwai. Taku hoa rangatira, ngā roi mata, me a māua tamariki. Whānau mai a māua tamariki, whakatupua mai ki konei, ki te kāinga. I roto Matapouri nei o tira i roto Ngātiwai. He ua ua, he pakeke ki au. Te wehe i te kāinga, ahakoa haere ki te mahi, huri i te motu, puta ki te ao, ka pupu ake te moke, ka pā te moke moke, me ngā me te hiahia nui kia hoki mai ki te kāinga. Ka nui taku piri tata ki te kāinga nei.
E mokopuna hau no Matapouri nei, no Ngāti Raukawa ki wharepuhunga anō ki. Tēnei kāinga no tātou he kāinga māruhirohi rawa nei, ne? Ia mātou e tupu tamariki ana. ka hoki atu ki taku kranī mahama, ne? He koia te pōtiki o rangi whakaahu, i roto i te whānau o te whānau a rangi whakaahu. Nā reira ko taku kranī mahama, ko hana ki te koia te pōtiki. Nō reira, ka kore tēnei mea, tēnei wairua o Matapouri i ora mai māku ki te kore taku kranī mahama. Me taku kranī papa. Anō hoki.
Ko koe hei whakakāno i ase mārākau.
Ko taua wairua taurikura i ahu mai i taku hononga ki taku kuia, ki taku kranei, me taku kranei papa. Anō hoki.
He whenua katoa nei i haka nohoa e ngā tūpuna o ngā hapu o te takiwā nei. Marae nei, he marae i whakaritea e o mātou kaumātua, he o mātou kranī tūpuna, hei maumaharatanga ki tō mātou tūpuna whaia, ki tō mātou pūmāma, tāna ingoa ko te rangi whakaahu, te rangi whakaahu, takuwai, hihiria, te awa te rāhui, te kuia nei no Ngātiwai, te tahi taha ona i heke mai Ngāti Tarawhai. Nā reira katoa mātou, he whakapapa Ngāti Tarawhai anō tā mātou. Ko te kāinga nei, he mea whakawhiwhi ki aia, i roto i ana tātainga whakapapa ki tēnei whenua tonu. Nā, i whiriwhiria e ana tamariki te ana uri ki atu te marae nei. Nā reira i whakatūria, kā mutu i karangahia te wharehui nei, ko te toko manawa o te aroha, hei maumaharake ki te aroha nui o te kuiara ki te tangata ahakoa kōwai. He ai ki ngā kōrero, he kuia ngohe ngohe, he kuia ngā wari, he kuia ngā kaumahaki, he kuia aroha ki te katoa. Nā reira i whakahingoatia mai ai te wharehui ko te toko manawa o te aroha.
Tū atu i tōna, i tōna ātaahua, no te mea kua ki te tātou katoa, te maria i ōna ātaahuatanga, ne, pēnā i te wai o te taniwha, kua rongo nui tērā wāhi. Ahakoa he tirohanga ātaahua, ko te wairua e mōhio nei au, ko te wairua noho mai nei ki konei, ki Matapouri. Te wairua ka rongo atu e te tangata i āia e kuhu mai ana ki tō mātou whare. Ne ko taua wairua, he wairua Māori, whakapono katoa hau, e wairua Māori, e rongo ana te tangata. Hoi no, ka hore pea te tangata e mōhio ana ki taua wairua Māori. Nō reira, ia kokona, ia hiwi, ia maunga, ia toka kei te moana, he kōrero, he kaupapa ki reira. And ko ērā wairua, tērā ahurea Māori tuturu nei, kua horaina i tō tātou whenua, i tō tātou moana. Nō reira, koina te mea whakahirahira mai ki au mō Matapouri.
Te moana o Matapouri, he ātaahua, he haumaru, he onepū kānapanapa, he māna ngā onepū o konei, o tira ko ngā wai, e ka piatata, māhea katoa, nā reira he wāhi tino ātaahua tēnei, e rua ngā awa, ko te awa o te wairua, me te awa o Parangarahu, ka tūhono Ngātahi, ka putatahi ki te moana. Nā reira he ātahu haumaru mō ngā tamariki. Nā runga i tāna kaha ātahua ka tino muia e te tangata. Ia mātau e hakatupu a mai ana, ia hua maha tonu, te hunga tūruhi taimai ki konei engari kahore i pērā rawa te kahatini ki tō ēnei rā. I ngā wā o te raumati, ka muia te kāinga nei e ngā tūruhi e ngā tangata no waho atu o Matapouri ka taitai mai ki kone. E tahi wā, e kahia nei mano tangata, ka tai mai kia hīkoe, kia takoto, ki runga i ngā one one, kia kaukau i ngā waihoko nei. Nā reira i āwanga wanga nui mātou, mo te mauri tonu o te wai, te mauri tonu o te whenua, o te moana, nā te kaha tini o te hunga taitai mai ana ki kone.
And with the pools growing in popularity with help from social media, the environment's not coping.
Nā te Pākehā i hakahua ko te mermaid pools, engari tana ingoa tūturu ko te wai o te taniwha. He wāhi tapu ki a mātou, nā runga tonu i tana ātaahua, he wāhi me ātatiakina. Ka mutu koia hoki te nohonga mai o te tahi o mātou kaitiaki.
People are getting into the water with things like sunscreen on, and you know, there's no toilet over there, so people are obviously urinating in the pools themselves and leaving rubbish around the pools.
At its peak over the Christmas holidays, the pool saw more than 400 visitors in less than 2 hours.
If you multiply that over all of the Christmas period, that's quite a huge number.
Ko te wāhi o te wai o te taniwha. He hōpua tino, he hōpua āhua nui i te taima hakatupungia i mātou. Ina hiahia te tangata kia haere ki reira, me haere māroto i te tahi ana. Puare te ana i tēnei taha o te puke, ana ko tana putanga kei tā wāhi tonu o te puke. Engari, kahia tau ki muri, kahinga ka kati te anara. I reira ka mutu tā mātou haere ki te wai o te taniwha. Hoino, hiahia tonu e tahi atu, no waho atu i tō mātou hapu. Te torotoro i te wāhira, nā ka haere poka noa rātou, ka turaki haere he ara, mai tēnei taha o te puke o rangi tapu ki te rātū taha. Kei tua i te puke o rangi tapu, te wai o te taniwha. Te mea ka hore he ara hīkoe tūturu e tai atu ai te tangata ki reira. Ka taha ka takahinoa rātou i te wāhi tapu, o rangi tapu, i te puke, ka tūraki i ngā rākau. Hore kau he whare iti, he whare iti kona. Nā reira ka mimi noi hoe te tangata. He ke rawa ki ngā puna, ka pērātahi. Ka mutu i te mea kua panipani a te kiri, ki te panipani ara i te ihinga o te rā. Ka kaukau rātau i roto i ngā puna, nā ka tere tere ngā para o te panipani rā ki roto i ngā wai.
Local iwi issued a rāhui or ban stopping members of the public using the pools over the weekend, but the Department of Conservation has made it official.
Kia ora, kia ora, kia ora, nei te pupuhi. Tui, tui, amaheke, tui, tui, a te kohoa tu.
Tino tūkinotia te āhua o ngā puna. Nā, i reira ka mahi nui tō mātou whānau, hapū, te hāpori hoki o Matapōuri, ki te tiaki i ngā puna. Ko te mahi tuatahi, e whakaako haere i ngā tāngata. O te kāinga, o te hāpori, ki henei tūkinotanga, kia tupu te māramatanga i roto i a mātou tonu. Ka rua i tahuri mātou ki te hahu ake i ngā tikanga o tātou tūpuna mātua, hei tiaki i te mauri o te taiao. Nā reira ka tīkina ko te rāhui, ka uwhia te wāhira ki te rāhui, ka rāhuitia e te whānauarangi whakāhu, he mea tautoko e ngā hapu katoa roto Ngātiwai, nā e mana tonu ana tau a rāhui, tairoa mai ki nāia ni kua ki te mātou kua āhua pai ake nā runga i te, nā runga i enei mahi nui a te hapu me te hāpori o Matapouri.
Ka hoki anō ahau ki waku kōrero e pāna ki te mārotanga o tauatanga ingai ni. Ki reira kā tīmata te whakaro nui ki tēnei mea te kaitiaki, te mana whenua. Me he māroa ke tērā aho matua, me he mārama pū mātou katoa te whānauarangi whakāhu i tērā herenga o tātou ki tō tātou taiao, ki wā tātou tini whanaunga, huri noa i a Ngātiwai, o tira ki a tātou ano ki tēnei hapu. Mā reira ngā kaupapa o te kaitiaki, tēnei mea te kaitiaki e ora ai. Engari i te tīmatatanga pia me tino mārama tātou, ki tēnei mea te tikanga o te tiaki, ne, ka mutu, i tōna orokohanga mai, i tīmata mai i te wehenga o rangi nui rawa ko Papatūānuku, me ngā tamariki tā rāua, rātou hihia, kia manaaki, kia poipoi, kia whakaputa te mamai, te pauri roto i a rāua mātua. I reira kā tīmata tā tātou whakaro nui ki tēnei mea te kaitiaki. He, no, kua whakatauira tia kētia e wā tātou mātua tūpuna, e wā tātou atua, ko tā mātou mahi nui, he whai i tā ngā tauira i tohu mai kia mātou. Ko te tikanga tiaki me mārama ki mātou, ki tērā, tūrua, me mārama hoki mātou he ki te Māori, kua kōrero ahau mō tērā kaupapa wairua Māori kā rongo nei, i te maria e kuhu mai ana ki roto i tō mātou whare o Matapouri nei.
I te wā, i mua tata i te uwhitanga ake o te rāhu i haere mātai ki te tiro tiro, ka kite ake i te para, ko rapa ki runga i ngā toka me te papa o te hopua e ahua mātotoru ana. Ka rongo ake i te piro haunga o te mimi i roto i te wai. Ka tangi. Nā, ka whiriwhiri e mātou, kia rāhui tia ki te rāhui tapu. Nā, ka haere ake te hapu i ngā haora moata o te ata, ka whakatūria he pau rāhui. Nā ngā uri tonu o te kāinga nei i whakairo. I whakatūria ki te take o te puke o rangi tapu. I reira ka takitaki ngā karakia kia rāhuitia te wāhira.
Ka tirae e kui mai e karama. E ngā mātua e ngā tūpuna koutou e oki maina. Tēnei rā mātou kua tatui homai. Kia whakātu atu i tēnei mahi nui. Kia tautia ki te Māori, te tapu, i te ihi, i te wehi. O te whenua, o tira o te wai o te taniwha. Nā reira e te tūpuna. E rangi tapu tūtonu.
E utonu ana tau a rāhui. A ka utonu kia rite rāno, te mana whenua, ki te hiki, a te wāpea. Engari, e whakapono ana mātou, ki te mana, ki te tapu hoki o tēnei mea te rāhui. Kei reira ngā tohu e whakatūpato ana i te hunga ka haere mai. Hoeno, ina hihia rātou, kia whawhati i te rāhui, i te tapu o te wāhira, kei a rātou tēnā.
He maha tonu ngā whānau ki konei. E wawa tatia ana kia tū hei kaitiaki. E mārama ana mātou katoa, te haukainga nei, ki ngā hua, ngā tini hua, kua homainga i ngā ātua, i ngā mātua tūpuna. whenua ko tā mātou he... E nanai ore tonu atu ana kia kotahi ake te whakaaro ni. Ko te tāpaitanga nui ki wā mātou whānau nā uriarangi whakaahu e noho tawhiti atu ana i te kāinga, ne? Ko te tākoha nui kai a mātou kia manaaki i tērā hunga. Ai, e tika ana, ko mātou te, e mauana mātou te ahika, mō ērā e noho wehe ana hoino. E hara i te mea e māma, mārama ana, e hara i te mea he māma kia hoki hoki mai, kia tūhono mai anō ngā whānau. Nā reira, he kaupapa anō tō te kaitiakitanga ni, kia manaaki i wā mātou whānaunga a mātou. Whānau, ngā uriarangi whakaahu. Kia kuhu anō mai ki roto i tōna whare.
Tō mātou rahi o Ngātiwai whakaingoatia mō te whakahirahiratanga o te taumara o te wai moana. Ko te kupu a tō mātou a tupuna manaia, e ai ki ngā kōrero, aha koe e tū anā hau ki uta e taupu ngā naki tai. Nā ko te tikanga o tērā kōrero, aha koe ka haere ki hea i te ao, ko te wairua, ko te ngākau tonu, kei te wai, kei ngā wai o te kāinga. E pērā tonu, ngā uri o te tupunara, o tira ngā uri o tēne iwi o Ngātiwai. Ko te wai tonu, ko te moana tonu, te wāhi e tauai o mātou ngākau, o mātou whakaaro, o mātou wairua. Nā reira e tino taonga te wai, mea ta tiakina. Ngā wai o te whenua, ngā wai o te moana. Ki te ake ana, i te taitaitanga mai o ngā para me ngā momo tupu no whenua ke. Ki ngā wai i konei, ka mataku mo te āpōpōtanga o te taonga nei.
Nui rā ngā hononga a whakapapa ki te kingitanga, kia Waikato. Ki ngā kingi, kia Pōtatau, kia Tāwhia o mā. E nui rā ngā whakapapa ki a rātai. Ki taku nei mōhio, ko te tino mea e honoa i rā e kauwhata ki te kingitanga. Ko te whakapono te pai mārire.
Pai mārire.
Te whenui o mātou mārire.
Nā reira, ko tēnei tā mātou ni whikoa i nāini. Kia whakahonohono mai tahi mai ai a kaiwhata ni ki te kingitanga. Kāra
mai tātou, kakurutia mai rā tēnei.